que tu fais pousser un grand cri de joie.
Hey, 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 hey. Oele ki bozambe na yo, niloko kete kosala. Oele ki nguya na yo, mutana kalola lokoli namba. Nanale ki bozambe na yo, osimi mokini katsa loboko. Nanale ki nguya na yo.
Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh,